tubure ugire nka y'telefone ryo sibyo rafata tubona kajyaho ni yacu katuraburiza
akyoze mu yizana
ni muze telefone mwari mufite
motari motari
kagafone wa mayimo makiza
bitesha ah nanjye kubwira ngo ugire umuntu mwiza
rata